kasto caqlilo caafimaad adduunyo dabal lagu caweeyo si dowladnimo
isi dowladnimo socelin lahaa